Say the word.
Say the word.
And my servant.
My servant
will be healed.
Which means this time we need a healing directly from the word. Say the word. Scan Klotzaka Oli. Speak
the word.
Scan Rekiseta Metia Rapelletui. Say. Say. That the Murutis can hina hina. Bualin. Say. Cho. Kibo Mambari Kiba Talin. Hobane, that Murutia Manyan. Le Hodimo. Le lefatshe di tlo feta empa di pulele tsohle Jesu le molomo wa Jehova di hola. Ska mfan twe feta ke batla ntwe sala o tlo la ho so sna le hodimo le ntse le tla bentse le setse. Ucho gari le hodi Montreal entwe.
Ay, hello.
Come on, Bishop.
Akiro tu le ho heaven and earth will pass. Kole kima itse lo dula kai le hodi mo. Koba le hodi mo le trophet. Ucho lo dula entwe. Jalo tamela ri itloetse accommodation. Ay, bazalwane ringa meni ka ufela. Hare pila entwe. Ri itloetse adwesa trophet.